mwana siro kuja anonga azunga na abayala. Mwanguwe.
Choka ingini ya vana. Kati inatuli na kamu.
I don't know what I'm saying.
I don't know what I'm saying.